moja nuwa ose. Ana amakolo nose katundu uchi mkwise nchito. Nana naboso programu ina kuti magamaga ntawi ino pamina ntwa kukolola sopana. Tijenjene na azimai mkale chelu na zibambo. Azibamboso mkale chelu na azimai. Azimai ama tenga ndowa watu watunga mazi mulichimanga. Ndowa mulichimanga au kakulitza kutu agamweneti. Abambo avala chijas. Panopa au soka safi matunga majas. Azimai muzi wa secha zibambo. Majas mulifi matunga bukati umu. Kila mwa mteza sawa. Nyemba. Musechane, musechane. Kutapwene ni gai, tapwene ni gai. Tapwene ni uje ni mulamba, sinu na magiru ni mulamba. Tapwene ni gai. Ay, 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 ay. Aka mashina makani, kukani jasa.
Zulo alilo Grand Ransom program ine ya Catholic Perspective pombano pa radio alinafe ka mwasula bwanji kulikose kumene mukutimva program alilo mukalendine Eric Norman Nkwaira kumanso program ine nda kurengana makosana amene tikha tujeza nawo bankhani imene tadza nayonso mo program mene de mwachudwe ya bemwina ti landire makosana athu ndikuona po Bambo Louis Chikanya mwasula bwanji bambo
ndaswera mwasula bwanji
ndaswera bwino zikombe samke mwasula bwanji
ndaswera ndi mwasula bwanji wawa
ndaswera sobwino
zikombe
moyanga mwathanzi
ai fetere bwino
kuna apa tine kuti mikhwangona yakumana fwa ba ndaimene makhala kusemphana sempana
oh ye Sijali mwadzi tuwa
Panono sijali mwadzi, ya kumana
Ya, atabizana
Chabuno, mprogramu hati ya lirotu Fulati unigilane zokudza Kuhipa Kwa chota chota Kusolola Chijewa chikidule ngune yoncho Pa kazo jitika mwina malosi na siyana Gani mboma, kama mpingo Palipo sepo Kuhipa kwa jita ko kulankono mamo kalandi ntima wabwino kuma jita kono chongelezo pindule weweka ndi mprogramu atalero di kambirani maka reference kale pa kumangidwa kwa church ya St. Patrick's Parish kumangidwa tu church makosana si church jo jitsa gaso
aende tu ikuti imilila kutu yangana kutu mkonkono
Koma drama zake zone tsakuti zine zojuluka. Koma tingonena kuti mwina musamali jabe ndiambeni Bambo Louis Chikanya. Mutaona project manager mene nkayamba mpano pano yatheka yoti yatheka. Muna achibva motani.
Of course ndimadziwa kuti be ndakhala kumenewo ndimadziwa anthu ake. Ndiamtima ndithu. Kuti afuna kuchita chinthu ngamanga kuti tichita machita.
Chimateka.
Zimateka. Ndi madziwa kuti apanga. And I knew kuti discipline ilipo. Makhala alindi discipline ya kusamala katundu. Kusamala ndalama, kusamala katundu. So I was not surprised kuti zachitika izozo kwambiri. I knew it would happen.
Kumene kwa kalimba?
Ndizoona kuti abambo adakhalako ndi ngosadabwa koma kwa inafe ngata Kristu kuti sinakhalepo kuposera tsiku limodzi pa Parish imeneyo ukapitako mwina wangu pempherako ukakumana ndi mwambo wa nsembe ya misa upempherako imeneyo wachokako ndi tinali nkhawa kuti koma iwowa mpaka kusiya kupemphera mchalichi yawoyi kugwetsa kuyamba kumakonza ata akupemphera panja akupemphera kaholo kakang'ono zingwe zimene zimapereka benkha kuti koma akwanitsa wazaka 19 kupemphera panja
What does it take?
If you enough to match and titawanotia within 2 years agwanitsa I ending kane gulu wambiri.
So mabasa zaka 19?
Nangasi kutengira kuti tukupanga roka Malawi. Ma project ya tundi tu
Damaza ke zamtumba.
Zamtumba kona maparishi osati kunyoza apina chani koma zakhala zuchitikapo kuti kuyamba project chakachino mpaka mwana ukamaliza college chalichiyosidat zimene zakhazuchitika
chabwe tinabvapo so mamambo ansembe amise mene bazoyankhula ozi Dr. Matthews Mtumbuka anayankhulapo kune kuti chimene chapangitsa kuti mupana zinduzo seziteke ndizoti akristu anadzipereka panalibeso kale lotolatola losolola kuti mwina chipindule ine ndi khalero nkaje sima kana motelomu tili tiyambe ndi bambo chikanya tiziti mapalishi mu zilipo zotolatola
Sitingakaniretu kuti mulibe zimakhalamo ngakhale be mwina tinganoti mwina bekatismu kama makhalapo ndithu chifukwa be katundu wa kupalishi pama khala makomiti amene maendetsa nde pa komiti ipo pama khala kuti be ngati makamanga za chuma ndoti bambo fumu alipomwepo in fact bambo fumu amakhala chairman wa finance nde ndisindu kukhulupira kuti be ngakhale pa zimachitika kuma mwana zimatachitika apo nde apo mo sanafike kumalo oyenererako zikadali mjira zimathaku tengu sokonekera mjira zisanafike alipo Kristo yena otolatola amatha kutola ndalama za mbali kumene za mboko sisana kawerengedwa tolamo amatolamo a Kristo yena cha kumene kwa chabwino koma kuti ndalama zo zafika kuwerengera za lowa kam ku banki kuti zinga sokonekere sikawiri kawiri chifukwa be pamphaka anthu angapo amene amayanganira pati za baba mbufumu ndekuti tu mwagwiriza namba mbufumu omwe kuti tenti sokoneze COVID zimene ndu zingachitike zima sokonekera sisanafike kawiri kawiri
sisanafike
katunda masongera sanafike
chabwino inu moka Kristo asamukalimba kodi zisanafike ari marwaro
ya usati timarwaro
komano
ngani kuchokera pamene wapampando wajiwiri waparishi yae ya kuheri ya 18 Dr. Mtumbuka Matthews ananena monyadira sono kwa mene tinaliso mchali chintai mene nizima jitika kuma mambo rautari ramina kudzera po uo naso ndi kumvera aso pa wairesi ndi kugira mawa mene umar kumaru palinghani hapa ngariwa wajiro nyadira joncho kuti chito ya teka chifojote panalibe antu ama njarara rari panalibe osolola ndipo naese tsangara Kristu zvanthu zori ndiripena panzi chifwa anapempa ndithu kuti a Kristu ina ronse titengerepo chitsanzo ndiye kuti pena pake mwina zimachitika tsono nkutheka nangasi bambo sangati mwina aligoloma pindidwa koma no amtumbuka mayankhula ngati mkhrisitu inezo ndiyankhula ngati mkhrisitu kuti ndeti alipo a Kristu yena amapita ndi zolinga maprojekti ngati ameneyo chifwa kuti mwina kosololera bambo kukuzokhala kuja kuti ku bank ndithu tulutsa kuti izizi nzeni zeni abambo mfumu osainira nawo nzeni zeni koma winane ndikudziwa kuti umu muli cholowa
zikhoza sokonekera so mwina mukagula katundu
pogula katundu kupanga kuchulukitsa kuti mtengo wake weni weni ndi 200 koma ndiwika pa 700 kuti ina yako
ina yako mena machita kuboma
mena
ena boma
ena boma
amatero
amachita mirengo
ita masukulu amene umangidwa uona lika sukulu kwamba wamba
taona hapo ti matoilet 19 million mvula imodzi kungo kwayo yamba bagwa
kuma 19 million
kuti sono
simenti yake iti mina
waja
mwina osati amajokoza simenti ka
for
example
ngakhale mpingo mo simachitika kuboma simachitika ndi atumbu kamenena kuti feta isetsa so implication inona kuti ife sina chitenga timena machita inawo ngoti sana nena anafuru aramwana mu mtima manena akuboma
Kunandauzauni maona takwanitsa 1 billion kuibanga manage ndikurutsa chinyumba chokongola ngati chimenechi.
Komaso 1 billion imene yagwira
muzakazwira.
In 2 years.
Izakazwira.
Boma ima custom budget yake. Ima zojuluka zedi ndalama. In 2 years time umabeza kuti yukanika
chifukwa
chifukwa susu.
Chifukwa chimeneso amtumbuka mayankhula. Ine chimene ndinaona nechonena kuti anthu amene amadziwa zoti building ngati meja yika kalapo kuti wa amakhota manga nyumba zingati zorumphuka tsopano ndekuti anali okadovu kuti koma ndetu wina watani hapo wajapo wina kuti chidzuke chimene chichacho pamene zimachitikira pa Malawi ndekuti wina manga ukaleti nyumba ati ma town house ukukuya wingo ikako ukuwaikako zoruka mmene mucha koma mmene paja mabwera poera kunena kuti ifeyo zachitika izi chifoti zimene zimasonkedwa zaikidwa pamene
zose
so naona kakanga ngati kuboma project ngamene icha one bwesi nathe two ndoti wina bweza tamanga nyumba zimene nena kale bweza tamanga nyumba mu mtandire zitatu wina kwaka uma follow
ndoti ana school kunja
na ayona
ndipunzira likulu ndithini ndifunika kupunzira
ya ndibweleso makamakati mbali ya kuchechi omweko akalimba
ine bana
ana kuti a Kristu ndengepo puziro kuchokera ku zimeza chitika ku St. Patrick's kodi tikati tabwelera makamanga ngati no wakugakwa wakakhala kuti awika mu committee tizikachita motani.
Ya yeah, ababa osaturitizi kajita motani. Fama makumiti
kwa tulimu. Kwa mwaka
challenge.
Ma project tena.
So, mwangwani na jitanzo. Osaturi kapinoti kakwa ya njole pera. Na yoso ili nzake yuji.
Ya, kakwadia ndi jimapashu setwa mtosisi muno. Kakwadia ule miratu.
Munena ndi mabamu.
Safuta zinenelele.
Alright, koma ndifunso lano ndirabwino. Andi nekufuna uri yanga sinofuna yanga ngati ne wakugagwa, kapena kuso kungati we yankulira gagwa. Ai sino yankulira.
Ai.
Uziyebesa. Jangwe
koma ngani ndiona kuti a Kristu rose mu Archdiocese ya Lilongwe. Komaso mwina Malawi yonse kumene. Tuna ringapo chitsanzo. Amtumbuka na yankulapo kuti kuna abwera aku St. Pius. Kuchokera ku Blantyre kudzapunzira kuti anza tumuendisa bwanji chitukuko ndana dzachulapo ndi tuti palama yena kachikulire sana wachule dzina anawalangiza akupayas kuti inu mukachitenga anyamata yawa anyamata nena china ntumbukawo ndi gulawo osatolatola nkhana yakulu yaima pa kusatolatola chifukwa tilipo ndithu a Kristu amene timadalira sompingo omweyo kuti chakudya chathu chelo chipezeke kuti tidziwike ena pamene akuba kuboma ena timaba mu mpingo apopo ndi ndizimene amatanthauza amtumbuka if anything just to be plain so ngati ndifunsalano lija ndeti ngati inaandika mkomiti imene ikukhudzana ndi thumba la gulu tingopange zokhazo zimene zili zoyenera kuteteza thumba lija kuti libale zipatso zambiri mukanthawi kochepa ndi kupindulira gulu lonse kukwaninitsa zolinga zake koma osati ineyo ndipindulepo pa thumba limene lija kuyankhulira kukuamba za gulu lonse zimene amatanthauza
chabwino mwina bambo Louis Chikanya anthu amene amachita motolotola makamaka mu mpingo ama zitengenene kuti chitukuko mwina zimakhudza bwanji chitukuko cha mpingo
kutolotola mpingo zingathe kupanga effect chitukuko cha mu mpingo zona chifukwa chombirira ku mpingo ndama kuti ipezeke kubuti kuti ipezeke ya chitukuko makhala matatalasi mu mpingo tasiana ndi kuboma kuti amalandira kuboma amalandira misonkho yambiri pamene ku mpingo misonkho ima chepa ndi msonkho chabwino ngati mtulo ndi zina zotero koma zimakhazo chepa zimene sitingathe kupanga zithu kwenikweni mena machita kuboma mene anakachitira kuboma tifati na tiyo mena uchita kungati kuti ya uchita zenze na kuboma hao ndi zika kauti mamba kusokoneza zizi ndi uti ndalama zoche pakale ndi uti chitu kusimu kachiti so it's good kupanga kukala ndi ka discipline pankani ya ndalama ndi katundu mpingo kuti zikuendereni kuchitu kuchoneke mene apereka chitsanzo fapa ndi they have set good example kwa ina wasa mena funo chita chitu kuchitu 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 ku kumtimoera na oso anamanga chichalichi eh kakali huwa na zina tengaseka singapo kuma nchachukuru chichalichi chachukuru kumaso titengereso dera tisianitse ndidera la ku St. Patrick's dela la kumeneko kwe antu amene amagwira chito sama mamba kwambiri na makara kumeneko
ojuluka
Malawi muno antu amene not only kulilongo kuma Malawi
Malawi
antu ambira amene amagwira chito sapa mamba
my executive officers
amakara kumeneko president alikomweko vice president watu alikomeneko ndiena ena alikomeneko ku mtimo era ndi ramene yes aliko kumabe sitinga legeze ndi kusempa koma namanga chali chicha chukuru chali kudzipereka sikuti sitinga nene kuti tibe maumboni kuti ngakhale ku St. Patrick's tibe umboni kuti it was 100% pali pamene anasololapo koma ndi mene nchito endera pamene zimene tuzuti uzauta I think one asset chibuzo wasumtimwa sitinga nene letu kuti zinaenda bwino pali pamene anasololako ai koma so tutukuthokoza kuti nchito inaenda bwino ehe
Chabwino.
Oh, makusokoneza ndrama za mpingo. Zingathe kusokoneza chitu kuko cha mpingo kumene.
Madera osina sia. Chabwino, apa mafurukoza zoti zimarengera madera. Kulanda zokuti mwina pato ka project ina yake kuma yoso yori yaringa nthaya ya Itali. Kuma anda saka ikile mene kuti kwa hili kaza mbanda.
Nkane ya bwino udevene po mwana bwino. Suti kwa mba kundati project mwina ya jedo ya mpingo ndira nthawa japo ndalama. Nchifake bambani na otizima tengila sodela. Ndrama zururuka bwanji. Anto anadzimana kwa mbili kuwele ya itini. Mwakantaye kochepe kukiliza. Anto tizimane mwakantaye kochepe kukina kutimasuka. Zime anajita. Pamene madera ena. Kukala kuna otimina tima na ndila ndrama kamozi pachaka. Ndife alimi. Ndiye kuti chitu kuchizienda muzaka kumene. Pamene pindula bezeka. La antu a Kristu asonkirana. Ndukumanga ndukutamangitsa. Kena kwa kalua minda. Ndeti chitu kuchima kaye. Koma. Kana ikulu inaima bonda kuti pamene zoje bazapezeka zimene zozo zigwire ntchito yake wene lelayo tisakhale patsogolo kumauza anthu ena kuti akweze mtengo wa chinthu ndicho lengoti fetire ngipo yapa mwamba kenako zopita kumpingo uzo zikhale zojepa chifukwa zimene zimachedwetsa no chitu kukojo chifukwa yenda account noti lokwe 18 konkuti ndiramazo ndizambiri zabwera chabwino mmene zabweleramo komano kuteka kuti anachulukira anthu onena kuti achimicho taikapo pa mwamba pake po ikapo yakuti pa mwamba pake po ikapo yakuti ndiribwezibe chisakuthamanga chinthu chichi bwezi chikuenda pang'ono ndi ma devaluation ame anachitika aja anachulaso ene yakeyo ndiribwezi panopa ali mwina halfway through koma zabe zote zaenda changu ifauti system mwine menaika mina nanenera chifwa mina nanena bambo tibe umboni kuti zonse zaenda bwino koma mchinthu mmene zakambidwira ndi mezi kuonekera zikoneka kuti atuluka ndithu clean chifukwa quality ikoneka ndiya pamwamba
cha pamwamba
chokongola changu yes
zimene zimasoweka Sam Eric zimene zimasoweka kwambiri mumpingo kuchita changu zinthu koma so zinthu zokoneka makamakaso kubomako Muna tisatawake wambiri kusi kuboma
Atifikitza lalo Atifika kuboma Ifa abangu na yambako kari kari
Tango yambila
kuboma Mambaka na wala mpasa kuboma Apiri zandisa kudule ni mwina
Ai muna tinga sone Sone zi
Chabwino
Tinga malize program
Dauna kutu mwunisita kuboma Pamaboma ambila dutabu Ndi Tika mwaka mba za boma, nde kutiti zuni gila
mba nisi. Boma nifetose.
Nde fati zima mbila pa mundu, zoto la tulazi. Mweza kuti mwina amutu huma mundu, akapeza ula kakula. Maka maka azima isu, ama zima juru kia zimeza. Bamba kapile kako.
Uwe mbila pa nyumba.
Akapeza ule, akajipi tako kukujini, mbimisika zo gula. Kena kwa hati ukaponya banking konde.
Bwela pa nyumba mela neso, tendi jen ndio nzoje, pati jen li mozi.
Zimene zisu mwona kuti zito kudza banja ando, asa mungali mpaka.
Yeah, I think mwambira ku nyumba tsopano.
Kubanja.
Kuyambira ku banja. Ndipo zimabwezetsa ndithu chitu kukombuyo. Chifukwa pamakhala regret wochulukirapo. Woyambirira kupanga regret amakhala amene wasolola pa nyumbayo, samayo khatu, abamboso, timasolola. Olo nita kutu kina chito ndineyo. Ndini drama yuna kuti hii ndi hapa nyumba. koma ndikapeze kuti mwina ndamwera. That is kusolola. Chifukwa chimene chimapangitsa anthu kusolola ndi basi tu pleasure ndi zina zotero leisure so na kuti lifestyle ingokhale naye kuzoneka ngati dolo pa town. So ukoneka dolo pa town pakati pa zinzako ubwera ku nyumba kapeze kuti kulibe ko ndiwo literally anthu sanaje koma wabwera manaini kuti ndiwo kulibe koma iweyo ndalama ukitsa nchito mwanjira yosa kala bwino regret imambira iweyo chimodzi mosonga tisanzo mino nina jecha kwa amai kuti anasolo lapo kwa hika kubanki nkonde ena maendera njuga kumene ujetsa nditu ndrama ya ndiwo. That is bad. Nde oyamba wabanga regret ama kala amai haja. So pamene wabanga regret umapita mamata pa masoba zinzako haja kumaona iweyo you feel guilty kubwela banyumba pa haja kumamva chisondi antu hawao nduwa zunza. Ndeo tiweyo kakanizidwe kako kakarakale kaka week kwa na kuri sunga tokeniza mwaji tukukucho tukula banja lako because uze mbezura ndo hajandi mpa mlandu. 2 days mwina ukaniza saa kundia nkulabi saa kundia nkulabi osa se saa usatani mwina umakanga duwa duwa ala choncho mwazuka pangono kani yake you are covering pa mistake mwina banga chadzulu lako so you can't develop as a family.
Chabunu bambu Louis jiganya pangano mwe edaka kubanja nina yeah. Kufampo ni nina yake mkakamba kuti azibamba ambili ama kundobisa masalizi akunchito zimezima wangisa kuti mwina azima asama akubili akawari mwina agunele limozi kuti alayiku nyumba ose gina kumabiza kuti ati mama akwaja palo palibija kuja uja sana vile kwa kwenchito nde kumafuso ndahiti nga kuri ena mafuso ndahiti nga kuri ndrama kutuwa setina limozi lakona nde ndi mwina akamba kuri vuru mwina makarabu ndiro kuza mwina kubisa ndarama kuti zimenezi mwina kuti mwina munga tizamba suliri kuti zima kweni mota tizikita mota na zibamba
ya yeah, mene kufotoza Sam ngati extension zonadi zingate kubwesa mavuto yena kumaso mpawi so yika chitu kukopa komo ngati wina alinga chikhalidwe kobisa katundu wapa komo katundu wapa komo janua ose ana amakolo nose katundu uchi mkwise chito nana naposo program ina kuti makamaka nthawi ino pamene anthu akukolola tsopano tijenjene na azimai mukhale chero na zibambo azibamboso mukhale chero na zimai azimai amatenga ndowa akuti watunga madzi muli chimanga ndowa mu muli chimanga akukagulitsa kuti akamwele ti
waseza
abambo avala chijas panopa ausoka sapi matunga azimai muzi wasecha zibambo majas muli matumba kati Chamu mteza sawa. Nyemba. Buse chane, muzisi chane. Kutapwene ni gai, tapwene ni gai. Tapwene ni uje ni mulamba, suna magiru ni mulamba. Tapwene ni gai. Aya, aya, aya. Aka mashina makani, mjuna, kukani jas. Kani wemene lija, lemene ni mabwesa umpawi pa kumo. Chifuwa, uteka katunu uandani, upira ndani. Uzibira gai. Lene pa kumo simetukuka. Chifuwa, chimanga chumwe jija, ntezo mwenye mwike mwusugulite, mwije jitukuka pa kumo. Ntezo mwenye chimanga mwenye mwugulite, mwugule fedeleza for the next farming. So ngati wina, akusokoneza katundu kumo. Salale yako, ulipabanja, salale, I think in of my personally, I would encourage banja azikala open. Ndi malipira wina liyesi. Ama ingata ugira nshito, be open with your salary. Chumosu mwusabambo, be open. You avoid a lot of things ukakala joncho. Chifuanga zitu za soa liyesa ziwa, tina open. Tina chita budget limozi, ndarama yata. Tose tuona, yata ndarama. Ndiyoti, you avoid ma stress. Ma stress sama mwela, chifuanga ukubisa zitu. Ndiyo akupanga suspect ya tu. Ndiyo kuzio na akupanga suspect. Ndiyo zijasono ungo kala chete, oso funo rula nkule. Unikani zita zotani. Chifuanga you are not open. So open up. Explain drama zanga de is tent banga budget remote yi ipite hapa ine ndibe drama yet sees zika athale sazoni ya tandra
antu rajiro omina manja ruri bangone ni tsanso kezani volume
akalimba akalimba
wow
zimene ziziteka fast ba mama timakamba zoti timakasa zathu zozo
yeah I think mena akambira bambo ndizoteka kumaso chimeji nga zion chono di mabanja wali di ma government. Ndi every government is different from another.
Kwa chani ma government ene, they are 40. Ena kukwa maboma, ifuacha kalidolo, you are not open. Oh. Eh, waka open. Ngatuli nzina zo chita. Wawuze so be open. Ineo yaka. Nichita za kuti. Izi indrama izi nchita za kuti. Izi ten chite za kuti. Hale sazize oti indrama inyacha kuti nyacha kuti. Waka mabisa umakalaba mavuto. Weka. Akubwere labe mavuto.
Kudi
mwadi. Azi anpazi roti. Palibetu ndio opano. They think you do have money. Ono ulibi.
Kodi zosola la suwazi kumasizi ambitsa kwambili ulesi?
Zosola ulesi actually abobo ndedi in the bigger picture meno wabwila abobo ndifuzo mene lolo we talk of mwina ngati mene lidzi kula Malawi chimene chabwilesa ulesi wakulu kwambila antu wakani kolimbi kile antu wamina kumabezi kuti kuchumuka within days mene zili jonchi lelo wakalo olimbu mabazi pozuka mawa ulindikiwa galimoto chane zimene zozo za kubweletsa ulesi kwa anthu ene oyangana sopano kuti uyu azipeza ndayanje chifukwa zimene zuchitikade koma no kale lija tinkana mizira sataniki chane koma ndi kululika kumene kuna ululika pakati ipapa tinadziwa Malawi kuti kulibe ko sataniki nkhani yakulu nkuba anthu amaba akaba osagwidwa amakhala madolo ndiye zabweletsa dulesi chifukwa kwa ina nomata tuno ineyo ulondilimbikire ndipe zapo zingati pamene ndikangonamiza wina wake ndipe za zambiri nthawi imodzi ndende bwino software panopa maendera software usari hardware yaye ndi kulibeko kuti kulimbikira kuti ndili panthe mbanje nditani ndidzale kulibe koma ndingodikira kuti ndimpinde wina wake ndeko madera kopindikako kumpingo boma mzitu kukoza midzi zimenezo
kali ndo meneri loti upesa ngakolo sosa gwira chito limwa bwelesa ulesi komaso lima bwelesa umphawi pamalo chifona ngasi su gwira chito ka koma ulandirabe ndikuti kwina kwake kukuvutika you affecting kwina kwake kumene kuchokera ndalama ndiyo kakhala mbanja loti alipo wina mena kugwira chito akuvutika koma wina kungotani akungosoneza chito kakhala mboma ndiyoti akulandira ndalama pa target for example pato geti ala ndira ndrama zambiri koma misewu yotani
yokumbika
nyosakonza isi that's the problem of kusukungo landira osagwirira chito koma so you're not thinking of developing the place zilezi machitika kuno kwatu kumalawi kuti dziko lili zose anthu amatoti tili zose amatidabwa anthu amatiseka kuti tikudandaula zinthu kudandaula njala kudandaula jana no what is the problem
Chine
you have things you have natural resources what is happening you are poor ndiyo tu wina sokoneza penapa.
China jiji yonse ku Malawi, tima dandola nacho. Mtendele kudandola nao, wajulugiza. Chitanzo madzi pano, madzi, saa kugwanga rimvula hai. Saa kubwela mwanko kumo, au bwela vangono, au zaza mnyanja, tudanda ulo. Nyanja ya zaza.
Chifuwa jani.
Kalidwe latu.
Ndiyezi jambu yesu anena kuti, nda kuimbila ni njimbo, zao uche kuma simu na tani.
Simu na vini.
Na buma. Mfuna jani sindi wote ntaso zizira ui mtu mwa
kundu wanji
ndiye Malawi ndiye
pa Malawi
chabwino ngari dziku mwina ti puzilepo wanji project mene ya jitika pa St. Patrick's
ali kumena aku boma kumweka kukwira chilo kuboma ndako mweko St. Patrick's awene wapuzilepo mwaka 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 abo makomweko amatenga nao mbali kuchu ndiyo kuna leo kudandaula akupanga kwambiri mabata anaomanga kwambiri mabata
anthu analila ndiyo
analila
finya
so learn to discipline yourself in order to develop zinthu makamaka za guru
exactly
za guru osathamanga nazo magazi ndiyo tichita deliver zioneke kuti za guru
kodi ma sanctions amene akuchitika pano sizo kwazo kwazo nkhani za zokuza ma corruption
lero tu madzulo mwana kwa banduka nkhani boma lija lalikulu pa dziko lonse la ku United States limadziwa kupereka ma sanctions kuletsa vantu lidawaletsa apo wena kuno ku Malawi msabwele zakazingapo zapita zadamangidwa adamasula pano ndafulu koma pano nde ilolo silulengira so kuti munapita pa court mlandu udata ada upezani wa salagwa saa kuendra suwe mene yu hae
ndote wazori kulibeshu mkamo
ayo ndete alinsistimu yao yu wazori and follow ana ni manja o ngati mendili ni basi and there are some k ngazo wano sasa bweleso ku United States
chifanya yote mwajuru
mwakudzidwa
ngani zake kutola zolo komwe
kutola zolo mwakudzidwa ndi katangale
kwatu kudzidwa
kukudzidwa
kaya
anatola ndi kasal koma inuyo munakudzidwa chifukwa munthawe yanu imene niyo mumagwira ntchito padachitika zakuti zakuti tisapimbe anthu ifuwa nkhani ili public domain nkhani ndiona kuti boma la United States of America kudzera kwa Kazembe wake kuno kulilongwe arulutsa mndandanda wa maina anayi amene anena kuti iwo ndakazi awo okwira njira nale wa muna imagine mwijeno say koma iwo ndazikazi awo asapiteko ku United States tsono vuri makano kuti akanena choncho ndiye kuti maiko ena onse amene amagwizana ndi United States amakhala kwayang'ana anthu amene aja anthu awa ndomangika ndithu fu anthu asaonenga kuti ha munthu akhozokwanitsa kusapita ku States kumangukhala koma zikuti anthu auza kuti kagwidwe ka ntchito ndi zina zonse amakhala kuti apangidwa blacklist achulamo ICB director akale Arenik Matemba
ali menemo
akutenda akazi yawo asachitepo zimenezo nyemuko tutupita ku states yaye Kaluwa Mwawi Kaluwa anali lawyer ku police George Kainja anali mkulu wa police kodi so ndi ndani alipo anayo wina
Asuzi
Banda na wonso wa lawyer ali mkulu mwelo onse nazi kazi wawo so mkozo kuona kuti mene ya tulugina ngakale ndiyo uti anawo ala affected anawo anthu amene wawa makora li skulu skulu zabwino zabwino kukudzira kwake kuona kuti dzina lawa zishi kodi ne myself you know nchito zochita munthu wankulu pena ehe koma no wina aliyense azikaza nali kunyumba just imagine
kodi ehe cha kumaku a president chakwira akamba kuona kuti dziko munomu ana biza muri chibulikiti atika anthu makachita ulesu kugwira ntchito ati pano bada ku chibulikiti icho chidata tidziti
ai chidata sichidata
chifwa apapande kuti ndizilengerano pa chenafusa kuti sizimachititsa ulesi ndeye akuti ndamene kunale na ulesi ena kuti basadzi wanchito ndamene amene wanthu amene zaidzuke ndiwo amathamange kwa rotola ndakuti anejipitsa anthu pano pazime zidata de bodu kwamba songhani yotola tola tine kuti izinzona kunde kuti boma lili bwino bwino
I think ndi ambi kuna mwiyamba bam
mwina nakatha kwafusa fusa kuti apanga aona banchi atengera ziti kuti apange measure kuti panopa kuchipwirikira kulibe akamati chipwirikira frota nthauza chani nakatha kwafusa mufusa mwene mnakhati nali mwai koma zimene tikuona ndi chipwirikira chifuwa kuli zambiri kuli makese zambira corruption anthu kuba kuli makese zambira ulesi kuli utikanoti ulesi ndiyoti pamalo kasi pagwino ntchito kaya pamene pena pagwino ntchito tusagwirapo ntchito ndinoti anthu nda ulesi pamenepo kuno malo tugwira ntchito nchani chimene tinga nene kuti izisuso izo titugwira ntchito tingopita pa misewu yomweyi chisanzo misewu zaka zingati msewu osata msewu wafupifupi zaka zingati osata ndiye anthu ogwira ntchito
kodi tine kuti
ndiye kuti kulibe ndalama kapena ndiye ndalama zo kulibe ndi ndalama kapena wina wasolola
pamene pafuna kupayang'ana kwambiri pamene
zosolola si judgments
tikabwera kuboma nkhani ikhale imeneyo ya case study yathu inayibweretsayo munatipatsira ya ku St. Patrick's ngati chitukuku chikungo pita mandimo saoneka udabwapo
aidha palibe ndalama kapena ndalama zasoredwa
ndi wina fotokozi
kodi kusokera kwa ndalama mene
mwe ndi ngati ndalama za sowa nchani cha sowa ndalama are you not collecting ndalama za misongo chifwa pali misewu yena tu nyama lawe piwale malawi yani build ina ya maiko yena akutimangira ndi maiko yena koma ina yatu yatuyo ya maiko yena wene kuti uzuyenda kwa pamwona yatu yona kuti ku zero
tine kuti vuro ndi feromwe
vuro ndi feromwe ndipo mmene wanenera nkhani yokhudzana ndi zimene anayankhula mtsogolo wa dziko m'mawa imene amatsegula sikulu ya general government zimene zijazo zaonetsa kuti ndiye kuti suti chipulikiti chidata chifanana kuti muonetsetse kuti akuluakulu onse aphunzira zimenezi kuti anthu ndi chipulikiti chidakalipo sichidayambe kukonzeka chifukwa sikulu ngatatsegulira lero
Sukulu ri anthu akulu akulu.
Ya anthu akulu akulu. Ambomawo.
Ya anthu amboma.
Yakwacha amati sukulu yakwacha.
Yeah, ani sikulu yotetsa ulesi
ya ma executive
kumana yoyambitsa kulembikira koma nonkhana yekulu mkozaona kuti zosezo ndi njira zongofuna kuonetsa kuti mwina tichoke chidu chathu kuchoka ku corruption tiziyangana no rondo ulesi koma mene ku corruption kuli nchira yekulu yofunika kuti igwirike ndipo ite mindset change iwe nila kuyambira kuchani ku corruption kumene koko so anthu awachabwino ngati akukapuzitsa awadzivitsika gwidwe ka nchiro ka mboma komanda anthu kuti tafufuze ali ndi masikulu awo amene anapanga panga kodi zimenje sizokwanira kuti akozogwira bwino
ntchito komaso komaso it's not easy munthu wankulu kale kumuzo ta sinthe zinthu amavuta akulu kuti mavuta kuti sinthe zinthu
siti pindula ndekuti
bwanji I doubt
is it pindula
ask me one out of 100 apindula bwanji because okhala mwana wa 40 or less kawirikawira akulu akachigwira chitu
Amalizitsa chomwe
hiyo. Zima vuta kuti ndino cha sitani mwayamba kupanga njira iyi. Atenda akapanga ipawa, ana mindset chanjija. Chifwa chani amapanga makampeni tu amena machita kampeni amapanga kwambiri tuti. Mindset change, mindset change, mindset ni chani cha chita tapanga apa. Za mindset change.
Chete.
We need to start from ana. Ana ndependeza anga sanga futu kwa osana kula kuwa.
Ndi ngati school mine jayo. Ndiya mtsogolo, si alelo. Chifuwa mene initial design ya school ngati zimeja inali kukale angoyi panga mwina rejuvenate system yokuti adzitumiza anthu koma ndi chonda kuti amboma ya Mpemba ndi mimu zinali kukale so it's like kuti akatenga mwana mnyamata uchonuti kaya msungwana achoko mene ku school ku college kaya ndi ku ndai manager inali form 4 kaya ndi JC akayamba amboma amapita ku school manager kukapuzira ngati tertiary leno ya yewu
atatero bola nkoni
so ababa yowa akufuna kupunza anthu kuti ndakulakulu kalenga ndezi mina kuti nabambozo ndizovuta kuti we should see change koma ikakhala system ino kuti apangidwa promoter atenga achichepere aja kamene ngoti achinyamata ayamba ntchito sopano akufuna wapanga promoter apite pa technical officer kaya udindo wina wake wokulirapo sopano kuti akakhale nomu officer azikalamulirando apita umene kunja so, ali wachichepere akadziwa azikagwisa ntchito zimene zija koma munthu kuti mwampatsa kale udindo mpaka PS then mumuzi kuti apita ni ku school Suri mimi mjano akalowa mota akaphuzira ting the box kuta nabwela
kuma muona kuti sibakhabe vuto fasi nanga makamba kuti bana maphuzira zinthu kuyoka munthu wankulu ndipo akulakulu tikangwasi ungwalekelera
it's not completely right of akulakulu why ali mbali naye bwino experience yao ana phuzira kuchokera ku experience yao kuma pali zina ngati tufuna kuti Tipite patsogolo, we want new things. Tipake involve achinyamata. New things, let's involve achinyamata. Ambuye sana nena, uti vinyo wakale, sumunga mwige ujene, vinyo watsopano sumunga mwige mchikopa, chakale, chipuliga. My ideas, ngati mufuna new ideas, and you want to tipake develop with new ideas, use achinyamata. Sada kula, wakula kula, they have difficulties, uti mudu wao utipange accommodate my new ideas.
And pamene baba ndepo nyamukira bazipani pona kuti afuna no tukuyangana ndi 2063 koma nomkozono kuti zimetamba zipano ndi food for work not hand to mouth kungojera kugwisa ntchito akulakula amene alipo pano basi next year kupanga retire what is that pamene tukuyangana no nyamukira from here noti tipange mfundo zonoti tigwira ntchito ta nyamata because zimene zikuoneka papa ndi chizindikiro chonena kuti amene wawalephera because even program ina ya Catholic perspective kumayambiriro ku before election 2019 nakaruka mbapo kuti kodi chimechinga konzeke ndi chani it's the overhauling of the system so ngati zafika noti tikuzindikira kuti ulesi wachuluka tikuzindikira kuti ukambire mbere wachuluka then we want to train them to zime tukapunzitsa so tukapunzitsa kuti musiye ukambire mbere tukapunzitsa noti timapanga chonji ngati nokuwaonjezera nonzero kuti kabeni bwino
tina tinalili kujenda cha kumsonkano 2 weeks ago ukachebere wina nazo anapeleka presentation zokuza status ya Malawi mena tirili zandale and the like kufundu mene nagwiza naye kwambiri niona kuti 2025 forget new Malawi maybe 2030
2025
ai forget fuwa kwa kamena imire ndiati
ndomwewa
so forget about new things tingu mwena tiyepikisa 2030 mwena tinga kare new people, new leaders.
Kuma tinenele.
Kuma apapa, forget it. Who can bring new things here? Who? Nanga. Osa mwena tina, who can bring new things? Osa
hey, let them come and challenge us. Because they are on the noyo. Kuti a sinte panopa.
Na tu zagare, utititi, nyumalawi, pali nyumalawi hapa. And they are coming again, the same people. So don't expect new things in 2025. Maybe 2030.
Tabuno nanga zimene zizobuzuchitika makamaka ndeni mafuna fusezo mankhano yokudzano achinyamata mwacha kuti kuphuzitsa achinyamata kodi achinyamata sadzikhalaso ndi maganizidwe ake omwewa amene makolo anthu akuluakuluosa ti makolo omwene amene amachita fa ndakhalapo nenenso ndi gulu la achinyamata
kanti makakubaka kadakalipo
makhala magulu achinyamata ndi matha kuona mmene anthu akukambira kumafazoti mwina wina ale kunjitu mwina wayamba umene kunjitu mwina zote alemba mwina ma social media mwina kuda tentu weluke sidza kwatu kodi mentali mwina singa sokoneza soje
of course isikuti achinyamata wose they are good ngati andiswa chikulire wose they are bad kuma generally we think kuti achinyamata well modded angati bwelesa new ideas pamene achikulire now kuti agwira apo nchito. Yes, I'll be able to experience. It's difficult to have new ideas. That's the point. Komalipo kambele mbele achinyamata ena. Ndakambele ulesi alina odi ena.
And achinyamata nga level yanu. Level yatu. Katira kula kulu kandifanya mata.
Kasimu uzuwega.
Komano, ifeo si antuso ina so uji chambi kulandira training. Ifeo training yatu nalandira kare. Kaya zidaunongeka kare. Even you. Is now no longer. So mina na bambo mujoti tiambire kupunza nyamata. So it's like kuti timagangana achichepere. Amina zakhala nyamata muzaka 5-7-10 zikubwerazo. Amina jao ta trainers. And it's like curriculum zathu za ma school mwathu primary ndi ku secondary. Zikwenela zibweretse maphuzulo amene achobweretsa integrity. Kuti pamina kutuluka ku secondary aliyense akhale ndi integrity and he should preserve the integrity. Kuti ineyo na ineyo ndineyo. Sindifuna ndizakodwe muzaku ndizakuti ai so atakauti ndambiri kuti mai so amene timalemba pa MSE lelo akhale amene opuntsa kuti mwana akakhoza akhale kuti adziyesa integrity ya munthu ndiye kuti tulutsa no mbado ndingane ya mbado mbado amene no udzakhale wogwirika mu 2063 koma ngati mezi limu ndati kuzokwiza naso ndi mina nena bambo presenter wa wanane nayo kuti panopa anthu amene ayimire aoneka onse palibe wabisala kuti watsalira aliyense achitooneka amene ayimire mu 2025 ma president yamba kuoneka ma MP ali mmadera musemu ma ward councillor ali mmadera musemu tukwaona nda anthu amene woona kuti sangathe kusintha Malawi nda anthu onena kuti akubwera ndi zolinga zawo achitoonekera
kodi kuli madera ena atikusinthidwa ndi mufuno
madera ena kusinthidwa
komano tikaphatikiza madera amene ajawo has Malawi changed because tukuyanga na larger picture
okay, makamanga leadership ya pamwamba chifukwa inaobe they receive instructions from leadership pamwamba imene ili odi
chabwino
ndi kuti pamphani yosiya kusintha zomwezi zosintha zomwezi ndimaganizira kuti nthawi ina tinanenapo kuti why not start with children. Ngati mufuna kusintha kadiedwe ka situ for example. Tufuna ti ati siya sima. Kudalira sima kwambiri. Tiyambeza kudia. Start with the children. Tufuwa ana machito yamba kwa pasa za kudia. Mapasa ndinu za kudia ana. Manu mapasa sima. Apisele jinangwa. Asingu ni jinangwa. Mwana uche. Kale barata. Chani. Sima msiyo sampata. Baka kakula sakaifuna sima. Why not start like that? Shumazi mwazi kukuku. Kuti achinyamatawa. Why don't we put much emphasis and much attention? What do matter? Wapa sanchito, then ngati ku school, introduce my subject. Amene tu zioti awawa kakra practical kutsogoro. Business. Kuno Malawi tuwe business ambira utifuta Malawi. Chivuti iti witili magazi matu mulibesi meneso. Siti puzila zenizeli za business. Kumayuwa za tutu business ama ambira even mwana nyumba. Ngati makula kushita business. Mwana majoina. Ama mpatsira ama msira mshopu chani alikanda lumana nkuma perika machenji nkuma ziwa kugwira ndrama ija nkuma ziwa uti ndrama tigwise nchilo modani Osati mungo filo kugira ndarama wambo soko ni za ndarama. Chivote mungu libe background. Bring them, give them background ya Ubwino, ya business. Kaya nchito, discipline pa chito. Kuti ntawi wapita kunchito. Ayambile tu mwana tayo kuskulu. 7 o'clock nizi kunyamwa upita kuskulu. Uzi kala rede. Uzi kutuwa konzeka. Mwana ucha zero business. Noti kunchito, akazura business, akamba nchito. Ntawi wapita kunchito, tayo ya uti.
Kote akalimba.
Wow.
Inuyo kuti ifa jimene imajiti kimene mchulukira njoti ndava kwa kwambiri nenda lwa mboma ndi pamwamba ndazipezelera
kwakuti
ndazipezelera tsopano chithumba nani nthawe yanga
nani akunjata kaya
zindipindulira
akabwera mtsogole wina akanjata wose opanga chifukwa pano pasikole tuti forget kuti ama palamuna anthu amachita kuti sakani manga
ari tuti nkhani ndi makamba zimata
iye amangolengeza tikakunjatani
ifa taona mboma nozo za nifi tava waso kuti kumeneko ndalama zazira
ndito ndizi namba kale kale pano zuko pitirira
zokazoka
kale zapira ndi pali mechi chichitike that's painful thing mene kuti basi muti anononga zose zichana anononga basi zata sabwenza sapita ku khoti basi zata lapo zimene
zimawawa ukapeza no boma la United States no lima rola anutai akuti nwai mwakulukirana nzana zimenezo koma inuyo mnalagwa
leo kwa kwatu ama kuyanganisitsa ali ni makamera sukate siku unokuti kuzobisala
Zimene zizo zikutuonetsera makamakaniza ku United States of America zikutuonetsera kuti I think kundendeza anthu kula anthu ambiri mwina ina osalakwa pamene kunja kunoso tili kwambiri amene tilolako chifukwa kuona kuti nkhani za anthu amene achidwa awa ndoti anapita pa koti anadutsa bwinobwino
kunoma dutsa pa koti
kudutsa ndi tuti ano sinolako
chifukwa sojoti wina mwina anafuna po chithumba kumwe
sitikudziwa
kumkhani ake ndi ndoti anamchita kiria
anapanga kiria osalako
no evidence
panopa alipo anthu amene ayimitsidwa ntchito muime panopa ina anabwelera naye amba ntchito create
pa munthu analako
koma sithi kudziwa kuti kodi chilungamo chenichi no
iye muntima mwaka kudziwa
koma iye muntima da kudziwa kuti ine tunachita koma basi kuti
tabwisa
ndife olamulira
mwina mavuta amene tikumana nawo mudziko ngati kudzanjala chani ndatsogolera athu mwina kulephera
zina pera
tikoza kulera kumene chifukwa ngati zitsanzo tinanena chaza pa nyumba zicha literally ndi zimene zozo because zimene zochitika ku Malawi ndi zinthu zodabwitsa zone kuti titafuna tikoza kuzikwanitsa chifukwa alipo ina nazikwanitsapo Malemu Bingwa Mutarika anakhala ndi mvula imodzi yachiwira anali machimanga chono ri chinakwana ndipo nakhalaso kuthandiza I remember tinapereka kuthandizo ku Zambia nthawi ya Bingo ndipo kuyambira amene popo anayamba nokupangano chimanga tikusowa koyika tiyambe kuyikani nkhokwe anayika nkhokwe ma township ena ndi ena Luchenza I remember ndipo iliko nkhokwe zoona kuti zinabwera ndi Bingo mati kukapita kumuti akodi dzinzi chani kuyiwalaso ndi nkhokwe zoona kuti chimanga chimatsala kusowa kosunga
pano kulibe
development imene yomanga nkhokwe za nyuwani inapita ndi yeyo chimwelile ni yeyo palibe kusa amene amanga koso nkhokwe zowonjezera ndiye kuti amene amanga nkhokwe ku Malawi ndi kamuzu zapakanengo pokha kenako Bingo anena kuti kumadera kwinaso khali chani
nkhokwe
anamanga za size yonoti at least kuzikhala ku chimanga chonoti tikachifuna tisigwitsa ntchito atangopita amenewo palibe amanga nkhokwe amanga bwanji nkhokwe alibe chimanga so it's like kuti zimeno mene nazo atsogolera amene tikumakhala nawo mzaka zino sakumaganizira kuti kodi Malawi wathu tifuna tipite naye kuti mwachisanzo ngati zimene tukuchita pano za Vision 2063 tili ndi MIP 1 iwota 2030 kuti by 2030 Malawi khale middle income yonena kuti ndiye kuti anzathu a Zambia anapanga achieve middle income something like that anachoka ku low ali ku middle tilondole tikafika mene poona kuti ma business ndi zina zonse anthu azibwera kunoko kumadzagulitsa zinthu kapena kumadzatenga zinthu zathu ndikumapita nazo kunja zopanga toka tifika mene by 2030 koma look at the steps that we have taken palibe we are nowhere to be seen on the track kuti hatu kupita tikafika aye
mambo lankhula
chabwino bambo chikanya angulankhula ndani
kuti tikungolankhula kuti tichita zakuti tichita zakuti very good at speaking koma kuti tichite zinthuzo tikulephera
kodi boma ili mungai mapangeleti bwanji pankhani
yoko
zotolatulasi
pateni
kuti
1 to 10
1 to 10 kuti mwina yapanga improve kuti
improvement 1 to 10 improvement ndiyo ni 3
pateni chamu samugalimba mugavanga lidi muta
osati improvement iso bwerera
kodi ugu kuma negative
bwerera
osati positive
chifuwa ana ambira amena maloa ana 10 out 10 pa 10
ina lingeria pa so 1
ya
ndiye kwa filipa ndio kutsika so abamba wae kapa fili
ndio chaka chamawa basi ndio chifika 0
kodi zumatsika chaka ndiye
tsika wae
ndio uri bajaka zitsika zwi
ngongole chati ni mbwanje pano ngongole yatiko mena maloa inaliba
ufunika ari cool
pano iliba
ndikapembe chikuru konde kuti
yeah so pankani ngati ya corruption I think yeah abamba iga pa 3 mongo funa kuti
ndawasandata
nkozo iga so 3 bomba but otherwise
in mwana iga pa banji
literally bazilo
Rafika gale bazilo
nene nachita kuchifunda
osati afika gale anali bazilo ali bazilo chifonyo nakuti akuendelea kubweletsa issues zimene achita solve
Masaka ya corruption. Mina nalonjeza minuta au tuonete. Tinalonjeza kuti ma passport. Akatsika.
Ni akuza natsitsa. Koma atsitsana mapejo.
Atsitsa alipo? Munhu kamuzwa kuti tomato natsitsa umulibe tomato.
Yeah, so ngari kwa ineyo to justify my schooling kuti ndi corruption ili pa zero. Umboni wina ndumine watu luka lilolo kuri United States ikupeza anthu ena osa enena kuluwa mtsiko mwao chifuwa cha majima mea najita ku Malawi koma Malawi inawapanga clear anthu ameneo
ndabu ino bwino kodi anthu amena
so that one scores for me 0%
pasa letting emoji kodi bambo ndende ambeka ndafusa kaifuso enina bambo shikanya anthu ameneo oti mwina apezeka kuri milandu ngati mene kwa mene kumuna awaleta kodi mpingo sa apezeka mina
Namupingo mwene.
Ama bwela.
Namupingo mwene. Ama landira masakamente.
Ama bwela.
Ama bwela mpingo.
Munga wata ndize
bwela. Sono kumpingo nkani ina.
Izo zima kaa uzakudziko.
Izo uzakudziko. Uzakudziko mpingo nkani. Stinga nina uti. Ndiyo tichukwa kula uchwa kum.
Saka haipisa mpingo. Saka haipisa mpingo.
Of course. Mpingo nina haipisa mpingo
kumene. Kudziko wa gamula. Kumpingo sim judge.
Mapsira jauta. Nende njamuta. Nende ndano kuti ngamule kuti ngolako.
Chabwino. Letting in abwe pa ujeni. Pa development. Fala apa ngani zimene tukambiana za corruption koma za development. Kwanza 2018 abanga develop.
Yeah.
Ifo yoti ana yibitsa corruption. Pa development dziko. Letting yake ngakhamuta. Bambo jika.
Sana chita reti. Tingo lunikirana ndomvera kuti wakumbutsa mvera kuti kamati development timanganira chani. Tika development imanganira mdziko ndoti maendedwe abwino. Zipatala zabwino. Masukuru abwino. Zaulimi zikuyenda.
Zikuteka.
These major four tingotenga ko zithu zifavali zambiri. Tingotenga ko zizi four. Kuti zikuyenda. Ndeti pite maendedwe abwino. Maendedwe akati abwino mse wake kuti. Umene ungano kuti zero. Mwenye si nipareka sofiri ni zero.
Maendedwe zero.
Zero.
Mjoka pateni kwa
M1. Kutoka ina palumba zi. Tiambele palumba zi. Kwa fika kwa sungu.
Palumba zi.
Abana. Chipanda mutarika utimangira kwa msikwa waka siya. Mweza nwa nusa ku. Natuwa mdusa ku. Akameta kumsusa mdusa ka siya.
Si zana la nadusa soku.
Ya ndenji la. Imele ndenji.
Kwa sungu.
M1 umamito blanta ya deza uyu watelaru. Deza ufika ncheo.
Kuma hata akuza nanumiseo.
Akuza kum.
Akuwa chitanga tizi mundu jamene au tipasa impression kutaku lima mwana sabu lima.
Umangu ni
hii. Amba utila tu kwali.
Zimene suchitika.
Amba utila kwali.
Amba utila kuma palibe suchitika. Namba chaka chanji utila kwali. Namba kare kare. Chaka nji uchitila tu.
Kuma anu tukamba za.
Mtane na mseo tuoka. Shibata akawulendi na mangwala. Bwino. Sawa uzandu kuti kakuleni mangwa ku pharmacy.
Ah mbiri labwelera uchipatana.
Ndi chiruko chake chiti. Zero. Masukuru. Ma toilet ama sukuru akuti suku kuti toilet ya masuku jena kwa. Yakuta 9 manga 19 million.
Inalika ya
kuti patala zero. Kwa agriculture.
Kumene
mwa. AP ya gwira quality AP ya gwira kwa chaka chiti. Kuna anota kondwera AP tai yezaenda. Liti.
Zambira ye one.
Zero. Sizungo bedu ndala. Chimanga sungo bedu atango swesa chimanga basa ziko kuno bwino. Zero.
Mm.
So ni zero kwa zero dala.
But development is zero kwa
zero. Kwa zero.
Kusolo la
Filipa. Before I said that, aya is too much, aya is mwajita exaggerate zero, achitako zakuti, achitako zakuti. Kumasa chata nchiti. Zitu kwa zimene aya mbako, ratu kumanga, amaliza kucha.
Sipa ja amaka tse gwea mse,
uchita ulonchi.
Kuhiga mwala wa mazi.
Kama higa miyala ya mazi kutu.
Miyala ya mazi kwe?
Ndi Ubwino wake miyala ya mazi kwa matobwelezi.
Akuzo vaka higa solo
kato.
Oh.
Hata onapu. Ubwelezi nditu. Ana higa mwala wa mazi kwa higa sowino. Nwangeza tayewala. Mna higa gali hapa. Habina zano anda higa.
Mena hena zine na kutu mega farm. Shani. Shani kumabe. Tungkola mkula mkula tunanga. Tunga ufanja la ufanja nanga.
Pankani ya jitu kukwe. Inalibonda hina yake. Tunanga mbila naso program kare mwe. Kuna kuti jimeja futa nchwe na kuti focus kufuta. Funa ujita zindu zonse.
Funa utongulizo ya po utongulizo.
Kuchita zindu zonse baga mozi.
Akana banga wali mozi.
Aha sure. Amalila kubanga chaka. Kuti budget ya chaka chiba.
Chai tenti pangi
misi. Concentration ya tuikare kujani. Oti yanga na misewe yake iti. Yanta uni M1.
Bas.
Imagine kumaliza. Chaka chidutse. Budget inayo.
Ndiyo ni matrakta hawa sefu. Magali mwadu vampisa uvosi. Vikumane kumeneo.
Abange amalize. Ndekuti kuina kutuku zimana. Chifu a president adzi kula Malawi. Mm. Anati ya nkulabu a Malawi. A Malawi ndukube mpani kuti. Muzimane.
Mm.
Mupilile. Koma tukone kutipilila mpakatele muhita.
Kudaba.
Koma zimene zozo zimene la kuti tikada pilila. Kwa sari ya Singapo. Mutele muyomeo. Timene tuone pindu sopano roo sopano tukunyelela kupilila kumetina pilila kwa zaka zuri kuchu.
President Aliesa dama nena dama chontu wakabwela tu tipilile.
Tipilile.
President Aliesa matero.
Ama tipilile.
Andika pakabwela devaluation. Pakabwela devaluation. Ama nauti this is what is what itandisa uti tivutika papa koma every year it's like that. Ndiyo tukungu kari na kufutika basi.
Kodidu mwane uri azibanga plan mwimuno spano anthakulandira ndrama kodi zan tongula wakomo kaya
so ndi
nangati
ndiwocheba
kuma so amena kulandira ndantono ndi sai na ulandira
oh
amena na ulandira sa kulandira
already you can see kuti ndrama ije sanduka kale campaign 2
ya magwizi na njino ngale campaign
ya antwa mpawi na mbili mbili mtauni mwango antwa pepa chuluka
akuyangana
malokeshon antwa mbili
chilo wela kutu tukulo wela uku tenti gawe kumeneo. Ndikupita ako kurasa ka oyedwe.
Kodi zimene ziso muona kuti suba chitikapo chidzanja.
Kusi
sina ngasizodzika kuti ndama zuyende zuyogera pale.
Msaka ike antwa ikama sarika miezi tatu. Mawani 50 amina jao. Mesa umaponya kuma nambala.
Ma phone number.
Basi wewe ulowetsawe moti basi angolowetsa kwao kawo. You are sure. Manambala bale ya umori sawi kako. Kabina au omwe. Weno zuri, nilumiza nambala, ndipo nye nambala, ndipo nye nambala, nduka drink.
Ukapo nyaku mnambala yako.
Transparency
ya ina.
Kaya ilipo, kaya palibe kumanam Malawi. Menari lilelo.
Amzenge blandunda.
Kuliso anu, hamena kutana aku solola.
Amzenge blandunda ni pa Malawi.
Kuchita kuhia mikira mokweza, kudana nawe, kamatu sana nawe, nkani, ifuwa zuri yon, ndipo tani, pojira bao. Njira hindi ya Ubwino, kuza antu, kutazia mikira njira hindi. Cholinga jake, iyo, achite mo pambana kwa mbili.
Bambolo siga, mao maliza. Program
ya Tansanga.
Ngani, tinayamba mwane na kuti tipuzidepo, uzimene anza Talks and Patrick's Way ya itinachita, po manga chale chokungula kwa mbili, ndalama za nkani nkani. Ndalama za nkani nkani, zinali manja mwa akrisitu. Amina nasa kidu utaya nganile, kuti ndalama zizienda Ubwino. Ndipo tamva utaya utani na uti zinaenda Ubwino, ndi tufuna tipunzire kupamene po, kuti mabanja atu, tipunzire kumakala accountable, ndi zitu zimene tukugwisa ntchito. Mboma, tikala accountable, ndi zitu za wanthu. Muzi kumpingo, kala accountable, ndi transparent. Tukoze kwambiri, kuti mnasankha topic ya Ubwino, kuti tilimbikitsane, tichitukuko, chimabwera, ndi kusamala katundu, amene tukugwisa ntchito.
Zikomo. Samu galimba, mumalize moda.
I think that I am here a Kristu akwere ya iti.
Ndaka tukumeni.
Oh, ndaka tukumeni. Odzipeleka kwambiri. Zimene achita, ndizintu zopatsa ulemu zedi. kwa winali yense ulakala kututonsi rikalo joke la kuhiri ya iti ni manager tamu kuma mina masongkirana mina masongkirana chuma tuona amaliza mene
by the way aliku wena akumwego sopano ya azia mbo bwerera sopano
oho
yana choka
anatawa
anachoka
ayo kujo
amagabe mpira wina
kudikila odijiti
au bwerera sopano
akalo weje nyoane. So ene mawango maliza ndio kuti ndikwaya mikira kwambiri komanso kuti phunzo limene atiphunzitsa talipuzira a Kristu tibezepo puziro makamaka ma parish onse kumene kuembekeze kwa machitika zitukuku tendisa khale patsogolo pofuna usokoneza zitukuku za mumpingo nanji mboma ndi midzi ai dziko la thula Malawi likozotukuka pokapoka ngati ine ndasankha kuchita chilungamo all the time.
Nitokoze kwambiri Samu Galimba.
Zikomo.
Nitokoze so Bambo Luiski kanya kubwena na mprogramu ni.
Zikomo zikomo.
Tafika pandi poso pansirizilo pa programu yatu ya lero ya Catholic Perspective. Pamene timaunikira za kuipa kwa solola. Kumanso kuti zimene zimabwezetsa bwanji chitukuko. Potengera nkhani imene ya chitika ku St. Patrick's. Kuti kumene kukomangidwa chichi. Shapa mwamba kamba kuti anthu mene kusama solola. Ine langa zina ndi Eric Norman kwa ilamu programu ndi Bambo Luiski kanya kumanso Samu Galimba. Fika tsiku lina zikomo.